Yesu ashimwe cyane muraho umugisha n'uharaho yaremye ijuru n'isi kuri uno munsi wa mbere utangura indwi nashaka twongere dusangire irindi jambo nibanga nshaka kubibira kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza ndifashisha iri jambo riri mu migani igice cya 22 umurongo umwe gusa w'indwi uvuga ngo umutunzi atwaza boro amanyama kandi wariye umwenda aba umushumba w'uwo yawuririye. Aha sinshaka kuvuga imyenda, sinshaka kuvuga ko ari bibi gufata ideni, sinshaka kuvuga ngo abatunzi bose ngo batwaza umukazo aboro, ariko nashaka ndakubwire ngo abatunzi batwaza umukazo aboro kuko aboro nabo batamenye ingene bo bigenza kugira ngo nabo baje mu gihagararo canke muri position ashobora kuba nawe afise umutekano mu byarimwe. Uno munsi rero muri yindwi nashaka ndakubwire ibanga wokoresha kugira ngo nawe utangure uhagarare neza, utangure ube umunyamugisha, utangure ube umuntu atunze, reka mvuge ngo atunze, kuko gutunga si ukugira amafaranga menshi, ugutunga no kugira amahoro mu byo ufise. Salomo niwe yanditse ngo imboga zirimo amahoro ziruta inyama zirimo imitongano. Icya mbere nshaka kuvuga ngaho nuko iyo turiko turavuga umukene ngaha mba mvuze wa wundi ivyo afise byose abikoresha atana kimasigaje, ni ukuvuga ufise nk'amahera 10 ukayakoresha yose atakini na kimwe ugira ati ejo nzoronka yandi. Hari abantu tuzi baronse umushahara acaja mu kabare akazosubira ku kazi umushahara waheze, abo nibo nita aboro. Rero nashaka ndakubwire abo batunzi bajya mu kabare bagutwara ajyo mafaranga yose nibo bahanyuma mu nyuma baza kugutwaza umukazo. Ariko nagomba ndakubwirira ibanga kuva no munsi muri yindwi ndakubwire ingene uzotangura kwihesha agaciro ugatangura guhagarara nk'uzi Imana nk'uw'Imana yahaye umugisha. Ubikore gutya, ubutunzi bwawe ntuburunda ahantu hamwe, ntubushyire mu kintu kimwe. Niwe wahembwe umushahara ntuyajyane mu kabare yose, niwe wahembwe umushahara ntuyajyane kuyasumisha yose, niwe ufise ikintu kanaka ntugikoresheze hamwe. Nagomba ndakubwire ngo urondere udukese dutanu canke udusandugu dutanu, nagomba ndakubwire ingene wadukoresha. Tuvuge ngo ufise amahera 10, ndizera yuko wizera ku Imana yavuze ngo ni mubingerageresha ni mwatanga ikigira 10 ngo murabe ingene ndabashonjugurira ku mugisha. Byo murabizi muri Maraki 3:10 kuva kuri uno munsi muri iyi ndwi ufise amahera 10 ufata ifaranga rimwe yitwa icya 10 ukijane mu nzu y'Imana, ufata irindi faranga rimwe ugende ugishimira Imana yayaguhaye kuzigamye kandi kakurinda kandi kakugurira umuryango, nico nita ishimwe. Abayabiri, ifaranga rya gatatu uribike urishyira hadata ibe ububiko mu bubiko aho ni mu gasanduku ka gatatu. Mu gasanduku ka kane ushiremo amafaranga 2 nawo n'umutahe, bisigura ngo uyashyira ahantu ayo mahera ashobora kukubyarira umwimbo, ashobora kukubyarira inyungu hamwe mu gihe cy'ibyago ushobora kwikora kuri uwo mwimbo no kuri ya yandi wabika. Hanyuma amahera 5 asigaye abarizokoresha, abarizogura impunzu, abarizosumisha, abarizogejana kuryoherwa, abarizojana mu minsi mikuru, abarizojana zoja kukora mukisha abantu, mugabo ajya yandi 5 wayakoresheje nk'uko ndakubwiye. Nibanga ndakubwiye ushobora gukoresha kuva uno munsi gushika mu bugingo bwawe. Urumva ko atari ikintu wokoresha muri iyi ndwi imwe, ariko iri jambo rigufashe muri iyi ndwi kugira ngo nawe utangure guhagarara, ntihagire uzosubira kugutwaza umukazo kubera wabuze ubwenge bw'ingene utunganya ibintu. Ndasubiye kuvuga ngo umukene nujya ibyo afise byose abikoresha nk'uko umenga ejo ariteze ibindi, ejo si wacu. Ariko dukore nk'uko uno munsi ari umunsi wa nyuma, dutegure kandi kazoza. Ibyo wewe udakoresheje uno munsi abawe bazobikoresha canke umuryango wawe ubikoreshe canke igihugu cyawe kibikoreshe canke ishengero ryawe ribikoreshe. Ndabahezagiye mu batunzi, mu bantu badatwazwa umukazo abigira ngo barayafise kubera baturushije ubwenge, ariko uno munsi ndaguhaye ubwenge nawe uhagarare nk'umugabo mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire.